china chofunika kudziwa ndichoona kuti Bitcoin inayamba inapangidwa mu chaka cha 2009 and kuchokera tsiku limene inapangidwalo inali less than $1 pa Bitcoin imodzi. Koma pano tinena pano Bitcoin imodzi ili about ikugulisidwa pa mtengo wa $9,500 kutanthauza kuti inuyo munakhala kuti munkadziwa za Bitcoin mbuyo munagula msanga pano pabwezinso muli ndalama zanu zidachuluka ndi anthu amadabwa kuti Bitcoin imene apanga ndalama bwanji. Mbuyo mwanthu njira yachiluwe imene akhala apangira ndalama amapeza kuti amagula Bitcoin mbuyomo and as time goes mtengo wa Bitcoin ujakhala kuti wapanga increase ndenga munagula se Bitcoin pa mtengo wa $1,000 mbuyomo mudziwese kuti mtsogoloma anapeza kuti anthu amayigulisa pa $5,000 pa $6,000 ramiza kuti ndalama zanu zimene munagula Bitcoin zija munagula mochipa koma muyigulitsa pa mtengo odulirapo ndi anthu amaitcha njira imene imatchedwa kuti buy low sell high ndi mmene zimakhalira ndithu.
What's that thing?
Anthu ambiri amadziwanso Bitcoin. Kodi nanga Bitcoin investment imakhala motani? Bitcoin investing ndi chinthu chimene chakhala chodabwitsa anthu kwambiri komanso anthu akhala ali interested kuti apange invest mu Bitcoin. Koma vuto imene takhala tikuluona ndichoti anthu ambiri samapanga invest time kuti adziphunzitse bwinobwino makamaka kuti Bitcoin ndi chani. Ndiye amapanga mistake yotenga kugula Bitcoin uja amagula bwinobwino kumapeza kuti akamu atumizira kwa munthu wina amamutchari investor kapena account manager kuti akachulitsire Bitcoin wawo uja. Njira imene ingakhale ili yotchuka kwambiri ndi njira yolakwika ndipo anthu onse mwama amakhala kunamiza anthu kuti awachulitsira ma Bitcoin awo ndi akuba amafuna ngakutengerani Bitcoin iyo chifukwa chofunika mudziwe ndichoti mukatumizira munthu Bitcoin ngati mwatumizira kwa munthu wolakwika kakwati ku address yolakwika palibe njira yoti mungapange recover Bitcoin iyo chifukwa mmene ndanenera kale mucha kuti Bitcoin ndi wodzimira payekha palibe company pankhala pakati ndalama ngakuti mwatumiza ku bank ku account yolakwika mata kupita ku bank kuti hey ndapanga mistake account isiyo CNN tapanga ni hold ndalama zizi kamuna muli zipange reverse mu Bitcoin zimene zose zitere chifukwa anthu ambiri amafuna kuti adzigwitsa ntchito Bitcoin azibera anthu ndalama kugwitsa ntchito information yolakwika